Hey, lalel yodwa mina indoda yenza inhliziyo yami ithi fuck
to us.
Us.
Mdlalo nginodlala wena. Ufuna for it.
Ana ngikwazi ukuhle idina nomuntu omthandela mama.
Ngomgcini nje ukulona.
Yeah, blood.